Kulumntu ongayazi wena, hey, umoshwe umoshwe isikhathi. Hayi, asivele sihambe. Oh, usothi